utotoni, usipotembea utabebwa mgongoni. Too far far champion boy, nite bwana Samata.